Yabona mfowethu i-sex spiritual kakhulu.
Yeah.
Yabo ukuhlangana kwenkaba when you both naked and this part is AM ihlangana nentombazane yenze so. There's so much that happens in that moment.
So time, jeez, bro.
Yabo le nto it kanje. Bese ngisuke ngiyekumunye it kanje. Kunamajita angasipana ahleli elokishini. Abe nganalutho, not because there's anything wrong, it's just because they had sex with the wrong people. You understand? So kuningi ama energy transfers, abantu besifazane baya abort, abanye baya miscarry bengazi. So if one, if unelihle li spiritual or you understand spirituality and energy more than anything, you'll get what I'm trying to say. Ukuthi yabo uma uhleli kanje, mina njengoba ngihleli kanje, khona abantu abahleli nami la. Nawe nje ukuhleli kanje, khona abantu abahleli nawe kanjalo. So it's deeper than what we think it is, mfowethu. Yabo ingakho ngithi H. Brian, nangifuna ukuvusa ikhaya more than anything. Ngiyabonga ukuthi ngiyathandwa abantu besifazane, but asisebenze.
So what do you think of